We are seeing another. Yeah, see ho a day bo a year radio honda radio cancer world radio day no na no de frasia no and yen kra na Ghana Independent Broadcasters Association the Trinity as I giba womo aka womo a what didn't net de yes we de hiama womo a womo e sha e hu e fano womo kaka emfaso de ya radio ba ye e dia bo man for Krokuma Mukran radio or Hon Watimu se and somewhere wasa watiano e wate e won potem wa hudu nyina emuna Adom Kasee ediachi.
Ene eye World Radio Day na chese wi ase afana nyina de ase wono mu awo bo kasa video ho de wro ne sent Ghana Independent Broadcasters Association den krata ba wo ma obibia Happy World Radio Day en krata enim no kwatwere se ene wi ase afana nyina edi World Radio Day sent ye da so eye century informing entertaining and educating ne nyese da no ho mfaso keke no de tuja wo hwese ne kasa fidie so dwumadie aboa oman Ghana sefata so wede won krata babetuja chese free radio ba ye abetene tene ne mapi ewo Ghana fo asetene mu a ema akwanya ebo amane ye ekyerekyere egye ni pani eboa nso ma ba nwuma wododo na nso ede de pefe ema obibia ehun senti Ghana Independent Broadcasters Association fo se woka wiase afa na nyina ho ahye ede ho fa woka ka obi ase radio adwuma ye no wo akwa hoduo pii so a eka nkura hoduo ebom e wo kasafidie ba akoso na wo gyna sa ede die so ahye Ghana radio broadcasters nyina nkura se wonwunu se kasafidie e wotumi senti wode beboa mankabo mu ne nkyerekyere abo mayi emu president awoda GIBA ano eye owura sesel so nkwa mels okyere se oso bibi yate ase se kasafidie so kasa eya sodie kese a wotumi a wode kasa manipa etie wo enkanka ene sabre ya eya abato afi ewo se bibi ya wobeka ewo kasafidie so odwene ho ansa ehunu se emfa mpapa mu emma kasatwetwe bi ani mu a edenkabo mu nko a ene beba